bivanye naho muri ko muratwumva muri iri radio FM2 rugwaruka mushobora kuyumva amasanduku 88 muciye kuri W3 akaburungu radio FM akaburungu com amakuru mu rurimi rw'ikirundi muyumva kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri ku munsi wa gatatu igenekerezo rya Ruhuma umwaka w'2024 amakuru uyu munsi ashinzwe kuri uyu murongo w'umunyamakuru zikurikira ishyirahamwe ryishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo ibaganisha ku iterambere rirama parisem asaba leta y'u Burundi gufata abajya ibiturire nk'abasi b'igihugu muraza kubyumva abasirikare b'u Burundi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi abavuye muri FNL n'abahoze mu gisirikare cya kera ni bo barungikwa ku bwinshi kurwanya umuhari M23 muri Repubulika y'Intwari Rusange ya Congo mu ntumbero yo kubahonya murabyumva muri aya makuru havugwa abantu umurengera baraye bahagaritswe n'igipolisi mu ntara ya Rutana bazira kuba batanditse mu bitabo abarekuwe bakaba bacibwa amafaranga 5,000 nabyo muca mu byumva amakuru twabateguriye saa gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata gumanaha na Jevia Tortori aragira mu ngungira ndayabashikirize abandi ko ndafashwa mu buhinga bw'ibyuma na Chanel ntiyaririzwa twese tukaba tubahaye ikaze
uriya bunyoni yirirwa arafunga abantu mu rugo iwe hama bakabatora ibiziga niwe muvuga yuko ari leta jazo ndakugarika yamaze ibintu by'abantu akamara abantu abacimitswe niwe muvuga yuko ari leta jazo kandi nka uyihenze umuyonga iguhenda umuhondo no kuvuga hageze gukama ntacyo kuburayo umugani urawumva neza mwisanzwe Baristo ntiyatsinze Baristo bivugwa ngo yaratsinze kandi uko bamuhenze ko yatsinze niko nabazoba henda ko
akora yari yatoye
nabazo ko bamuhenze
Epitasi naho koza Yesu Kristo akaza gutwara igihugu cy'u Burundi Epitasi agomba ubutegetsi Epitasi azokwama urumunye politike zimufata ubutegetsi
arambesera
urumunye politike gushyushya ubutegetsi
kiraro gihuza u Burundi na Repubulika y'Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo gipima imetero 120 kiriko kirubakwa ku ruzi Rusizi ico kiraro kiriko cubakwa muri komine Buganda intara ya Cibitoki kikazo kubakwa mu kiringo c'amezi 13 n'iminsi 15 nayo ibikorwa bikaba byatanguye kuwa kabiri gitugutu umwaka w'2023 nk'uko bishikirizwa n'abarongoye ishyirahamwe ryatsindiye isoko yo kubaka icyo kiraro ubu ikiraro mfata kibanza gifasha kubaka ikiraro nyezina kiriko kirahera kubakwa nacyo kikaba gipima imetero 80 mu bikogwa bizoshigwa mu ngiro harimwo ibarabara riva ku ruzi Rusizi rishika ku ibarabara rikuru RN5 rizokwagugwa kandi risigwe ikaburimbo ku ruhande rwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo hazokubakwa ibarabara ripima metero 70 ariko ntirizokogwa gushika ku gice cy'ibarabara Bukavu Kamanyora ibyo bikogwa bikazotwara amafaranga angana imiliyaridi 24 z'amarundi atanzwe n'igisata cy'ibanki y'isi citaho iterambere IDA abatsindiye isoko yo kuryubaka n'ishyirahamwe ry'Abashinwa GFHAG China First Pay Engineering abafise amatongo iryo barabara rizocamwo bazoronswa umuzibukiro na leta abanyagihugu barashima ko ico kiraro kigiye gusubika gusubira kubakwa kuko icariho cyabomowe mu myaka y'1960 nayo abahora baja muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo baca ku rubibe rwa ruhwa u Burundi rusangiye n'u Rwanda imbere y'uko hugagwa. Umuhanuzi wa Musaneri wa Komine Buganda mu byo ajejwe harimwo iterambere arashima ko ico kiraro kiriko kirubakwa kuko kizotuma na komine ihungukira amatagisi n'imihigenderanire hagati y'abarundi n'abanye Kongo. Kurungika kubwishi abahoze mu gisirikare cha kera abahoze muri FNL nabo mu bwoko bw'abatutsi guhangana n'umuhari M23 ugwanya leta ya Kongo n'umugambi wo kubaka igisirikare cy'ubwoko bumwe kigizwe ahanini n'abayoboke b'umugambi CNDD FDD bikavugwa na bamwe mu gisirikare cy'u Burundi bariko bararungikwa ku macuniro muri ico gihugu bagasaba abarongoye igisirikare n'indongozi z'u Burundi guhagarika uwo mugambi. Inkuru ndende na Odas Kaburo.
Utagira uwiwe akomeye mu gisirikare canke mu ntwaro niwe arungikwa kurisongoye muri Kongo ni inyishu zitangwa na bamwe mu basirikare bahoze mu ishamba bagwanira ku ruhande rw'icyahoze ari umuhari w'abitwaje ibigwanisho CNDD FDD ari nawo wahindutse umugambwe CNDD FDD uramutswa ubutegetsi kuva mu mwaka w'2005 ibi bakabivuga bivuye ku bibazo abenshi bibaza kuba babona abagwa ku rugamba ku bwishi mu basirikare b'u Burundi bambitswe umwambaro w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bikogwa mu ntumbero yo kuyobya uburari kugira uwo bahanganye n'ico gisirikare cya Kongo ariwe M23 ntashoke amenya ko ari abasirikare b'u Burundi bariko bagwanira ku ruhande rwa FARDC nabo bafatanije ariko bakaza kumenyekana ariko bamaze kugwa ku rugamba canke bafashwe mpiri nkuko twama tubabona amashusho yabo ku mbuga ngurukana bumenyi canke abari bazima bafashwe mpiri na M23 bariko barasambishwa nkuko bisigurwa na bamwe mu nzego zo hejuru mu gisirikare ubwinshi bwabo bapfa araba XFAB aba XFNL na bamwe mu basirikare bakomoka mu bwoko bw'abatutsi ku bwabo bakuru mu gisirikare bahoze mu muhari CNDD FDD abo bita aba mpeya mu mvugo y'ubu ya gisirikare biterwa nuko abavuga rikijana haba mu gisirikare no mu nzego nka zose nkuru nkuru mu gihugu cy'u Burundi higanjemo abahoze muri uwo muhari CNDD FDD muri intambara ibera muri Kongo intonde z'abasirikare baje kugwana muri ico gihugu zitunganywa nabo bakuru mu gisirikare bahoze muri CNDD FDD bigatuma handikwa ku bwinshi abahoze mu gisirikare cya kera XFAD n'abahoze muri FNL ya Gatone Rwasa hamwe nabo mu bwoko bw'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi kuko bo ataki bavuganira bake mu CNDD FDD baherekeza izo mpazwa mu gisirikare baba ari abategetsi mu gisirikare bayoboye urugamba ariko batajaho rukambye ahubwo ari gucungera ibirombe by'amabuye y'agaciro iperereza n'ibindi bizanira inyungu abategetsi mu gisirikare no muri leta ibi bigafatwa n'izo mpazwa muri ico gisirikare ko ari umugambi wo kubamara burundu n'agacitse ku ryinyo rya rupfu katazongera gucuta umutima karota kwinjira igisirikare cy'u Burundi gutyo icifuzwa na benshi mu bategetsi n'abasirikare bakomoka mu mugambwe CNDD FDD ko inzego z'umutekano n'iza leta mu Burundi ziharizwa n'ubwoko bumwe cyane cyane abayoboka umugambwe uri ku butegetsi bibe bishitsweho ibi bikemezwa bafatiye ku mwaka wa 2015 na nyuma yaho aho abenshi mu bagandaguwe abapfunzwe abanyurujwe n'abangajwe bari mu nzego z'umutekano baba ari abasirikare canke abapolisi batabarizwa mu mugambi wa CNDD FDD bikekwa ko bari nyuma yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bakabivuga kandi bafatiye kukuba atamu XFAB canke uwundi atari umu XPMPA arayobora urugamba na rimwe muri Kongo akarore rero urugamba rugitangura rwari ruyobowe na Colonel Emmanuel Haringanji akurikirwa na Colonel Leandre Kavamahanga asubirigwa na Colonel Ponciano Hakizimana batazira Ming bose ni abatempeya bikavugwa kandi ko no mu mbonera kure ziriko zirungikwa muri Kongo higanjemwe izo mu kiyaya Chimbo nazo nyene muri zo hari izikemangwa n'umugambwe CNDD FDD ko zidahagaze neza mu mabizi koreshwa nabo hejuru bityo zikarungikwa muri Kongo muntu mbere yo gukura intambamye mu mugambwe CNDD FDD ubona ko muri zo hari abaheruka kwanka kuja guhangana n'umuhari M23 mbere bake muri bo bagira ko bandikira ababarongoye ko batemeye kuja gufira inyungu za Reveriano Ndikuriyo na bagenzi we ngo niba bashaka izo nyungu nibarungikeyo abana babo abo basoda bidodombera mu ntamatama ko bariko barahonywa kugwenge bagasaba abarongoye Burundi n'igisirikare kureka uwo mugambi ugayitse ahubwo baharanire ineza y'Uburundi n'abarundi atamwana n'ikinono.
Odasi Kaburo ndagukengurukire ndakumenyesha yuko mu ntara ya Rutana abantu benshi baraye bahagaritswe mu isakwa y'igipolisi riraba abadakwije ibyangombwa byaraye bibereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana mu isakwa y'igipolisi yo kuri uyu wa kabiri mu gitondo bamwe barekuwe batanze yadabu y'ibihumbi bitanu by'amarundi umwe wese. Iyi ni inkuru dushikirizwa na Joe Philbert Karangwa.
Icyo gikorwa cyatanguye neza na neza mu gaturuturu nk'igihe cy'isaha 12 kikaba cyamaze amasaha 2 kubw'ababibonye abarondegwa bari abadakwije ibyangombwa kubw'amasoko mu gipolisi. Muri iryo sakwa ngo hategerezwa gusuzumwa ko ikaye y'umuryango yujujwe neza umuntu wese atanditswe muri iyo kaye y'umuryango yarahagaritswe nk'uko isoko ribivuga. Abanyenurugo benshi byabaye ngombwa ko baha igiturira abapolisi kugira ngo nibahagarikwe kubw'abavyibonera. Abahagaritswe baciye bajanwa muri komisariya y'igipolisi cya komine bamwe barekuwe nyuma yo kuriha ihadabu y'ibihumbi bitanu by'amarundi umwe wese. Intara ya Rutana iri mu ntara nke zo hagati mu gihugu abategetsi bategeka ikaye y'umuryango mu banyagihugu kubwabo ngo ntibyumvikana impamvu buramataro rivye n'ibitanga ategeka kugira ikaye y'umuryango kandi bafise ikarata ndangamuntu. Hagati aho kubw'ayandi masoko igikorwa cy'uwo munsi cyakozwe mu ntumbero yo kunyaga abanyagihugu bivugwa ko abategetsi bashizeho ikaye nshasha y'umuryango atawundi ayigurisha atari bo nyene. Amasoko akemeza ko bagomba guheza iziri mu bubiko bemeza ko abapolisi bari bakaze cyane ku buryo hari umukenyezi yajanye gufungwa kandi afise uruhinja rw'umwaka umwe gusa. Ikaye y'umuryango yashizweho nko mu gisagara cy'ubutunzi i Bujumbura nyuma yigeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ku mukuru w'igihugu Nkurunziza Pierre hari mu ntumbero yo kumenya uruja n'uruza rw'abanyagihugu bo mu makaritie atavuga rumwe n'ubutegetsi ahari abasivile bivugwa ko bari bitwaje ibigwanisho na cane cane kuko ico gihe ubutegetsi bwabyagiriza abanyagihugu. Buke buke ico gikorwa cavuye kiba uburyo bwo kwaka imiryango amafaranga buri mutware wo hasi muri buri karitie atangisha iyo kaye amafaranga uko abyumva abandi bayikoresha kugira ngo bagirize bamwe mu banyagihugu kuraza abagwanyi mu ntumbero yo kubasahura utwabo nayo mu ntumbero yo kugwanya ubwo bunyonyezi abajeje gisagara bategetse ko ayo mafaranga yagenewe ikaye y'umuryango aca mu ibanki. Iyo kaye y'umuryango igugwa ibihumbi bitanu by'amarundi ari higwa muri zone.
Jo Philbert Karangwa urakenuye ikigo kijejwe kugenzura ivyo kugwanya igiturire Transparency International kiheruka gusohora icegeranyo c'ibihugu bikirimwo igiturire. Icegeranyo c'umwaka w'ibihumbi 2023 aho cerekanye ko Uburundi bukiri inyuma mu byo kukigwanya. Parfeme ikabona ko kugwanya igiturire bisa no kugwanya umwasi aba yateye igihugu bo bitabaye ivyo umwasi aca yirara. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye Parfeme.
Mu bisanzwe igiturire ni nk'umwasi aba yateye igihugu. Iyo umwasi ateye igihugu rero ntagwanywe bikwiye, uwo mwasi acasasi acayirara nyene akisasa agasasa ibindava akirara. N'igiturire rero iyo sisiteme yo kukigwanya idakomeye ngo ikomere neza, igiturire kiracirara ahantu hose mu gihugu niko bimeze. Mu gihugu bitandukanye ingene inguvu zo guhasha igiturire zama zimeze kuko bugigituru akiribwa ahantu yubona yuko kigwira ahantu yumubona yuko ugikoze ubikoze atangaruka mbi bikugira mwahantu zineza ko uri igiture cyangwa ubikoze ingaruka zizari ari umurengera abantu baseza batabiga ndugwanya igituri ugwanya igituri rero ni komo navuze ko ari nkingwano ingwano narigira ibigwani si bigwanisho namategeko abameze neza ni nzego zikomeye zikigwanya kandi zigenga nibyo bitaka so do prevention ibintu bashira mu gihugu kugira batangirize abashaka kugiture nabo nyene bataranakirya kuko inzego zozo harimo no guhasha no guhana mu Burundi rero ico twovuga tuti icambi nuko twa tuti nka strategy yo gwanya giturire nta iki hari plan national yo gwanya giturire ni nka plan doge iyo onye beruka yo mugushye mu 2015 ubu nta irayisubira urujo gwanya giturire dafite strategy nationale abantu bose umwe sadu chateza gutera kugira giturire kigwanya ubugira kabiri ni ya mategeko cadre legal urabona cadre legal ni cyego risanzwe rihari nubwo yari zitunenge ubu ntirikinazwi kandi ndakurikizwa n'ivyaha birimo ntibikizwi ubu nabantu muri leta byo kunyuza amatungo y'igihugu bya blanchiment gutunga umurengera ibya masoko ya leta ibintu n'imengo ntibikiri mu byaha
Foste Ndikumana akabona ko inzego zo kugwanya igiturire zikwiye ubwigenge budasanzwe kuko abari hejuru yabo usanga aribo bafise ijambo bakajya nibiturire no bunyene tumwumvirize
igira gatatu ni izo nzego ubona zanze hazakuru de compte ubugenduzi butandukanye zagatanga uvuze isita taburyo atabyigenge bakaziveruya ubutungane bwo bwabona bamaze kuveruya kubijanye no kugwanya igiturire independence ubwigenge bwabo ntibukwiye ugatusanga nazanze go specialize zigikomeye ngo zibe zihaye nta ugwanya igiturire ndafite inzego zigwanya igiturire z'ubutungane ziri specialize ko bisa mu buhinga n'abamagistrat bishoboye babyumva ugatusanga rero impunite yabaye umurengera kuko urumve igiturire inzego z'ubutungane zishobora gutangura zigakora ama investigation aho uruhushwa na executive ntibikunda utusanga umengo zose zaragize zaribagiwe iyo bari kwavuga ubwigenge bw'ubutungane bacabona ubutungane buriko buza guca imanza civile z'abanyagihugu muramubyumva ariko bakibagira ko ubutungane kwigenga ari ugushobora kuja hejuru izo nzego zindi ukigenga separate de pouvoir kugira inzego za leta ziriko zirigenza nabi zishobore guhanwa iyo meze kugenda gutyo uko abagibiturire nabo bari mu nzego za leta nk'urunkuru uko nibo bantu baba ko baragira amafaranga iyo habuze inzego zigenga zindi zizicungereye kandi ziba zifite ingufu bica byara hanyuma ikindi ni uko na action de prevention usanga dutazi izakuzobeza ko turavuga usanga atanga ubona zozironka ibikorwa byo gukinga nk'ibyo ko bya declaration byo kwerekana amatungo imbere y'uko umuntu yinjira mu mabanga niyo yavuyemo umva ko ari nko gutangiriza urabona ntibikurikizwa
uyu muhinga mu by'ubutunzi akabona ko hakwiye umugambi w'igihugu udasanzwe wo gufasha mu by'ubuhinga bwo kugwanya igiturire n'ubunyene Foste Ndikumana
ibyaha bikigishwa bikamenyekana bigasaba abantu bashobora kumenya icyo batinya n'igitemewe n'ikibujijwe n'ikizira kandi bikomeza kuva hejuru mu nzego zo hejuru hanyuma hagaca haza ibintuze ibi by'inzego ziza Cour de compte zigira utakaronka uburyo bwo gukontorora ibya leta n'ama inspection adatandukanye n'ubugenzuzi bw'ubugaruka bugasubira bugakorana ingufu nyinshi iziza ombudsman zo zigasubira kuja mu byo kugwanya igiturire ubutungane rero bukigenga neza rero kwijya ku butungane bwigenga gutangura amadosi ubona nka bya dosi zo ku mpanda izi dosi za zimwe za mushirangaji bega ca leta izi dosi nizo muri za berbe izi dosi zose rumva ubutunga ntushobora gutangura kuza gukora uzana zihera mu ntwitwi uro ntivyokuye ibyo byose rero amaze akajahera ama sentara gakora agaheza gahasha icyo giturire no gusubiza rero mu ibyibwe nyene zavuga ati turi bakigasubizwa hama ibiro bya maxo privat gasubiye ibyo kwerekana amatungo bije mu ngiro ibi byo gusanga abategetsi usanga uri kuvanga nibi usanga no kudanda byose bigafatana ugasanga abantu bacabiha amasoko bakihuburusha ama exoneration ugasanga abari muri leta ariko bakorera inyungu za ahubwo bya bibanza bafite muri leta bababwiye ngo biyungunganye bigace ibibanza byo gukoresha kugira inyungu zabo zihari.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe yishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo Parsem. Ifashanyo igizwe na Rusehaba niha 20 zifise agaciro kangana ni miliyaridi zitatu n'ibihumbi jana na 84 na 932 by'amafaranga y'amarundi niyo yahawe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu itanzwe ni banki y'isi kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatandatu Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2024. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradana akaba yamenyesheje kandi ko izo modoka zizokurikiranwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none aho zizoba zigeze hose aho n'abazozinyonga bamaze kuronswa inyigisho zikwiye zikazohabwa ibitaro bitatu bikuru by'igihugu amwe n'ibitaro 17 by'uturere bw'ubuvuzi. Ni nongaho musozereye amakuru twari twabateguriye nshimire mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo uruganda rwacu rwayatorokanije hamwe na Chanel yanyizwa yari mu buhinga bw'ibyuma namwe ndabashimire nayo jewe bya tor turi haragira mungu nayabashikirije ku munsi w'ejo naga ubwanyu.